iyo isu oomano waxaan nahay saamino had walba isu urfayo nashaad I love you qalbiya isu oomano waxaan nahay saamino had walba isu urfayo nashaad I love you
farhadaydi farhadaydi imuqo aqtayda chu